wɔde ɛka ho nso ne sɛ ɛsɛ sɛ wo ne wo yere ɛne wo ku munya dagye hɛ ɛbɔ anwumerɛ tan pio na sɛ wotumi ne wo kunu bɛhyia fie na monyɛ saa rough schedule na wɔkwa na adwe wɔkwa na ɔpɛne bi na motumi hyɛ na sɛ motumi bɛhyia mu wɔ fie nko adeɛ a ɛsɛ sɛ mo set time a mode bɛdi ɛyɛ sex ɔdie ho nkɔmmɔ ɛkwan a mofa so di mu ɛsɛ sɛ modi ho nkɔmmɔ A quite fast way to come as a brown wine be beer and one grab bedroom. Said baby, a mushy will be up. Now, if you want to say, send me a communion more, couch, moon, I will bet snows at you. Moment, imagine you may be to say TV. Now, I saw TV, now, me and Namo Dan, Pastor Namo Gaja, Zera, name, TV press, Namo Kamba, ISIS. Around 10, 11, 12 p.m. when they have a patrol and work. At that time, no, it's about your husband and you. Mummy Rupe and a Samu Dimu Hunkomo, near Makoya Fitian or Puya Safanana Munio Mako Dinip Aurunina. A blue bra when you wash it, and you will come at that persona. Sometime, no, it is about you and your husband. Sabrino Nesamunya Dachi, Namu Dimu Hunkomo. And Koma Mubi Dinibini said, and yes, I will be catching him as I said, as a winning master science with 3 years full. No, Debbie. A quay a mofa so dim on, a semu di o di no monkon. Sir Obano, a quay a bear manifesto near ma o ya, when nature. Said you would do ma o tom, as a sow commandity. Baby or de fa, and ya would depan, as a sow commandity. Near o ya, and ma o nature.